Two songs to enter the plunge. This is Xhosa Carnival hosted by Emma Du Great Place. You must call it George Tiago Colbert Onga, Upizan, and dear for you by laugh and the morning horsey, Sakwantu.
Molon Betuna and Lumam, the new Chopunoku, the Tolabento, Munga, Shakuman, Balapa, who is Xhosa Carnival. Is Xhosa as Toligua, a ghost.
Dingus Netemba, Waya, Wagamnag, Mamqua to Tigella. Utumba kanobangula enkonjani nemnyame babhe mafini inyaka eqandisa iziva nobangula sivuye kakhulu ke namhlanje basizo preserve iculture yethu singabantu bakwantu sihlangene namhlanje apha
igama lami nande ngusilindo kuhle ndingumamkhwane ndingusigasa ndingumoya lapha nami ndonwabile uba lapha kubalulekile bethunana abantu mababuye lembo abantu mabazazi abantu mabaziqonde isiko libalulekile nkosi
kumnandi uba lapha
it's nice to be here.